awusha ubezothi nomkhulu ntaba yesulula kunqala myamashe
awusha
ubezothi nomkhulu ntaba yesulula kunqala myamashe
awusha alimthathe
ubezothi nomkhulu ntaba yesulula
ngicela ukungelela lokhumaya ngidiyele wala indona sembuthweni obizwa ngothulia
phezothi
kwangqongo njengoba uzomsindi ungaka la skin sizwa sizwe emcimbini engusungulile nje wesizulu ophethe yonke into yesizulu njengamanje sikulelwa insizwa eziyingxenye lomcimbi esigqamakana ngoma kamandlakazi kuhle kuyenile sekufikile ufakele umthakathi nezizwa zakhe ubuhle bekube njengamanje ngizobukela yena insizwa ngomsizwa wabantu
hayibo
Gracias. Facebook. Thank you. So I'm Thank you. Você vai ser um
سيدي
الأكساس
سيدي الأكساس سيدي
حما بو بازو عليوا